Umviriza Akari ku mutima.
Ndakabwiwe.
Akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro. Mu kari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye. Baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero y'uko Uburundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu, amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga.
Yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kuncika.
Turabaramukije nshuti banywanyi ba radio igicaniro cyane cyane abakunzi b'ikiganiro Akari ku mutima. Tubifurize ikaze mu kiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere igenekezo rya 2023 myandagaro umwaka 2021. Ikiyago cuno munsi kikaba kigiye gushimikira ku ruhara rw'abarundi baba mu mahanga aba twita diaspora mu kwubaka igihugu. Jeremiah atanga imana akaba ari jewe ndakiremesheje mfashijwe na Chantal Niragira ari mu buhinga bw'ibyuma. Twese hamwe tuti kaze. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 haratanguye guhimbazwa indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu muri diaspora. Iyi ndwi ikaba yama ihimbazwa uko umwaka utashe, hakaba haherutse guhimbazwa umwaka ugira ndwi uwo munsi utanguye. Mu bihe mweni ibi rero abashoboye guhura barahanahana ibyiyumviro bakanavugana n'imigambi yorangurwa. Icyo bikoze tufatiye ku bikorwa by'abarundi canke kugwa abanyafrika bari hanze y'igihugu bakorera hanze y'igihugu n'igitigiri c'abarundi bari hanze n'ukuntu bitabiriye ico gikorwa. Tukaraba n'ibikorwa bimaze kurangurwa usanga ahanini abarundi bakora ibikorwa bitari bike muri ibyo bihugu basanzwe batuyemwo. Ariko turabye ibikorwa bikoregwa mu gihugu cacu byo babiva muri ayo makoraniro tugasanga bidashemeye canke biri hafi ya ntavyo. Aho umuntu rero ashobora kwibaza ibibazo bitari bike n'uruhe ruhara rw'abarundi baba hanze mu kubaka igihugu cacu c'amavukiro. Nikiki gituma abarundi bari hanze badakora ibikorwa bigaragara mu gihugu cabibarutse? Hoko gwiki kugira abarundi bari hanze biyumvemwo igihugu cababyaye bagikoreremwo imigambi y'iterambere iheza igateza imbere barumuna babo bene wabo bari mu Burundi? Ibi n'ibindi bibazo rero nibyo tugiye tuganire n'umutumire wacu Libera Nibashira, kandi n'umwarimu muri za kaminuza akaba yarongoye diaspora mu gihugu c'Ububirigi. Libera Ntibashira, kandi ndabahaye mwaramutse.
Amahoro neza, ndaramukije n'abari kora twumviriza.
Ndabahaye mwaramutse, ndabahe n'ikaze mu kiganiro. Indwi yahariwe abarundi mwoba mwayakiriye gute?
Indwi yitwa ko yahariwe abarundi novuga yuko iryo zina atari ryo.
Abarundi bari muri diaspora.
Oya nabo nyine si bose nico nshaka kuvuga. Kuko uno munsi abashobora kuja mu Burundi si bose. Hariho abashobora kugenda bidegembya n'abandi badashobora kujayo ku mvu zitandukanye. Nico gituma rero mvuze yuko iyo ndwi itahariwe abarundi ahubwo yahariwe bamwe na cane cane abegamiye ku mugambwe uri ku butegetsi. Mu ncamake rero novuga yuko ari ndwi yahariwe ama section ya CNDD-FDD yo hanze n'ikimenyamenya n'abahora batwara ivyo bita ngo ni diaspora burundese internationale. Wahora yirongoye birazwi neza ko ariwe yatwara igisata ca CNDD-FDD mu gihugu ca Norvege. Ivyo vyose rero ni ibintu biri ku mbuga ngarukanabumenyi si kinyoma. Mu ncamake rero ngiracaja kwiyaga nuko bavanga ivya politiki vyerekeye abarundi bahanze hanyuma akajamwo ububeshi bwinshi kwiyitirira abarundi bose atari byo.
None ga Libera, muravuze muti hari abarundi bamwe batashubuye kuronka amahirwe yo kujayo, ntibarose ubutumire cyangwa no gukumirwa bisanzwe canke bo nyene bari kumiriye?
Sibo yikumiriye, barakumiriwe kubera icambere cyoco. Murazi ko mu gihugu atamutekano uriho kuri bose, murazi ko ibyirwa biraba bidahumuriza. Muribuka umwaka uheze yuko hari abarundi bari Burundi kumva zitandukanye, abari bagiye mu manza, abari bagiye kuramukanya, abari bagiye gukorerayo, abanyeshure bari bagiye massage. Murazi ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kubabuza kugaruka kurira indege bashitse ku kibuga cy'indege. Ibyo rero murumva ko bidahumuriza. Hari abagize ingorane ku kazi kubera bamaze amezi atari make batasubiye ku kazi. Hari abanyeshure bataye umwaka wose kubera ibyo byabaye. Ni byinshi rero bisigura igituma abarundi bose batashoboye kugenda. Icyo nakongera ko nuko hari naho batatumiwe twese twabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi kira noneho murazi neza igihugu uno munsi kene gitwawe. Nshaka kuvuga yuko no muri diaspora uko igihugu cyifashe niko no muri diaspora byifashe kubera cyane cyane atamigambi n'imigabo irashe y'abari ku butegetsi yoroheza abarundi baba hanze kugira bashobore gufasha. Munyuve neza sinshaka kubivanga na politike. Ariko kugira abarundi baba hanze bashobore gufasha igihugu cyabibarutse nuko haba imigambi n'imigabo yorohereza abo barundi ari kuvyerekeye umutekano ari kuvyerekeye gukorera mu Burundi ari amahoro n'umutekano kuri bose ari ubutungane ku barundi. Aje kuvuga mu gihe atabutungane buriho gutunganiriza umurundi wese mu gihe atamahoro n'umutekano biriho igihe atamwidegemvyo agateka kazi na muntu atakariho. Ibyo rero ntibifasha baba mu mahanga kuko ababa mu mahanga bataza gukorana n'abagwiza tunga bo mu bindi bihugu kugira bafashe u Burundi. Mu gihe rero ibyo mu Gifaransa nakwita player amahoro n'umutekano kuri bose demokrasi nyakuri ubutungane butunganiriza bose kugwanya ruswa murazi ko ruswa kurya ruswa byabaye ndanze. Ibyo byose rero ntibihumuriza umurundi wese amahanga yifuza gufasha.
Chaka kuja ngaha aye muvuga muti bamwe ntibarose ubutumira abantu barose gute bojayo none ga professeur muri mwararongoye diaspora aho mu birigi musanzwe muri ndetse mwarakurikiranye nibikorwa byiyindwi mwaragiyeyo ntihenze muri 2014 nagomba kubabaza ni gute indongozi zirongoye kigice c'abarundi bari mu diaspora zijaho gute bigenda gute?
Nibyo bitangaje kuko icamere cyoco abarundi baba hanze nibo bateza kwitunganya bakumvikana neza indongozi zorongora abarundi baba hanze. Igitangaje rero nuko kuva iyo ndwi yahariwe data wanje abarundi baba hanze ubutegetsi bw'ibujumbura buriho nibwo butegura amatora ayo matora akabera mu Burundi. Nibyo zaraye bibaye nibyo zabaye no myaka iheze. No kwibutsa yuko abarundi babahanze uno munsi dushika 150,000 abari Bujumbura amatwa dusumira dufatiye kubivugwa nabo batowe ntibarenga 500,000 bitavye iyo ndwi hari abarundi babahanze. Murumva rero ufashe 150,000 n'amajana 5 abo onye twovuga ko baserukira abo barundi babahanze mu 2014 nivyo diaspora mu Bubiligi twaratumiwe twararonsikete rivuye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire yari kwirategura iyo ndwi yahariwe abarundi. Baranatubwira bati mwebwe mu Bubiligi uri abambere diaspora yitunganyije neza turabasavye muze mutugirire icigwa bita lesson inaugurale muri ceremony d'ouverture ati mufise imigambi n'imigabo mwateguye mushobora gusabikanya n'abandi yotize imbere Burundi muraza muritegura muze turabahaye akaryo ko kuzobivuga. Turose ubutumwa warabwize hanyuma turabwira tuti twebwe tuzoza yari diaspora Burundi de Belgique umushinga nayo libera nibashaka kandi azotanga icigwa bungene abarundi babahanze bitunganije iyo bari ingene bangana iyo bamaze gukora n'ivyo bagokora n'ingene ivyo byo gufasha igihugu bo biteza imbere. Ti twarumvise uko mufise mugambi kuraba ingene mworumka amahera mugafasha abarundi babahanze kunka amahera giciro gitoyi ati iyo proje muraza muyibwira abandi. Kandi turabasabye muze mutegure ikiganiro mwerekane ingene ayandi ma diaspora mu bindi bihugu atunganijwe. Urumva rero twagiye twavuye ngaha tuzi ikitujanye tugiye guterera kubutumire kandi uko babidusavye niko twarikoze kandi barashimye byabaye muri indwi no myaka heze twavyumva ku maradio nkuku tuvuze igituma byahindutse ariko urashaka kumaza iki none aho 2014 kubera iki batumiye uno munsi batatumira nuko indongozi sizimwe abari barongoye ubushikiranganji barahindutse hariho direction plutôt département ijejwe abarundi babahanze uyo yarahindutse yiravyavuye kuri ivyo hanyuma uno munsi ico kibazo bagize ca politique ari nacho gituma abatogwa rongoria ivyo bita barundi babahanze batogwa n'ubutegetsi muri Bujumbura batogwa n'umugambwe ubundi bivugo uko biri bose n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ariko rero n'uburenganzira bwabo ngira turaje kwigaruka ko dafise ingene ico no hanura bw'ibintu tubikosore
imbere yuko dushika kuco mwohanura iyo babatumira batumira diaspora mu bubirigi bakabashyira ngo mwari kwitaba
oya uno munsi ntware kwitaba bivuze ni kwa kiwanje ico kibazo iyo badutumira zego za diaspora burundi z'ubirigi bari kuviga mugaka kubganje twari kugenda kwera umutekano muke kwera mu 2014 umutekano cyari cyo kimwe n'uno munsi nico gihe twagenda twari tuzi neza yuko umutekano wacu utazohungabana kubera abo twari kumwe muri yo delegation batubwira bati ngo tugende umutekano wanyu jewe ndawishinze ari cyo ndigituma twagiye ariko uno munsi murazi neza yuko umutekano atari mwinshi mu Burundi kubera ibyahindutse kuva muri 2014 gushika uno munsi mwese murabizi
Libera umwe mu bari mu ndongozi zashyizwe imbere muri ijya nama yavuga ati namahigwe kubona abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye barashoboye gushika i Burundi kandi bakemera ko bazotanga interano zabo kugira ngo bubake Burundi mwebwe niko mubibona
oya nubeshi muti kubera iki inama ya mbere yabaye mu 2014 haheze imyaka indwi iyo diaspora yitwa kwirimo uno munsi botubwira ikibaranguye iyo diaspora yitera yo kwitwara isi yose ariko nikibuza ku mwaka ko basiga inkore ku maso abarundi babemerera ibitarenga iyo baba bandi uno mwaka bari kugira bati imyaka indwi iheze twaranguye ibi n'ibi twaraguze nanga uburorero ikibazo c'inkora mutima twese tubona iyo bagira bati uyu mwaka uheze twaraguze intebe duha abanyeshure kubera y'amasanamu tuba turabona mfatiye kuri aka karorero
yego
mu ncamake rero nico kibabaje harya hari umugani w'ikirundi na president ayishimira uciye ejo bundi akanyoni katagurutse nikamenye ubweze aha twaje mu mahanga kugira turahure turabe ibihugu ine bitunganijwe n'ingene abanyagihugu bafashanya ariko irababaje kubona ababaze imyaka n'imyaka mu bihugu bitandukanye bagenda mu Burundi bakaje gukoma mashi imbere y'abategetsi aho guhanura kubakebura mu rufaso ni rwinshi batinyabuna uravye iyo tuba ingene ibihugu bitunganijwe Uburundi mwohindura ingendo mukagira ibi n'ibi mukagarukana amahoro n'umutekano kuri bose hakabutungane butunganiriza bose hakaba demokarasi nyakuri ibiturire bikagwanywa twebwe ababa mu mahanga twofasha ibi n'ibi muduhaye nagira mvuga icumu twishimikiza
utaranarengana uravuze uti akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze umaze n'umwanya munini cyane muri diaspora kandi muri no mucambwenge gira ko nuruhe ruhara rw'abarundi baba hanze mu kubaka igihugu cyabo tudafatiye kuri ibyo turiko turavuga abashobora bamwe bashobora kuba begamira muri politiki abandi bicanka ibiriya aya mu nzira nziza byogenze gute
biroroshe cyane kuko mfatiye kuri Union Africaine mu 2013 barafashe ingingo ikomeye cyane kuvuga yuko abanyafrika bose baba hanze bagize intara igira gatandatu yo muri Afrika hari zitanu ya gatandatu n'abanyafrika baba hanze baca bumvikana yuko mu bihugu byose 54 bigize Afrika bagira imigambi n'imigabo irashe ku kugira abanyagihugu babo baba hanze ku Burundi, abarundi baba hanze baronke kibanza ikwiriye mbere baserukirwe mu nzego z'igihugu. Mu Burundi ico gihe twagenda mu 2014 twarasavye yuko abarundi baba hanze bose yoba intara igira ya 18 no kuvuga province. Ibi mvuga hariho n'inyandiko, hariho decree yari yateguwe kugira abarundi bahanze baserukirwe muri parlement bafate abarundi bahanze nka province. Ibyo vyigwa byaragiye muri parlement mu nyuma nta wuzi ingene byarenze iyo byahereye. Garutse rero hahandi ku kibazo bambajije, mfashe ibihugu vyashitse iyo migambi ya New African mu ngiro, ugafata nka Ghana, ugafata Ethiopia, ugafata Rwanda, fashe ivyo bitatu rimwe bita taux de croissance ku mwaka, no kuvuga ubutunzi ngine bwiyongera imbere yuko iki kiza cha COVID gitera yari hafi 10%, 10% taux de croissance kubera amafaranga diaspora yabo yinjiza. Kafate akarore ka Ethiopia. Ethiopian Airlines ya kompanyi mubona ikomeye ari mu ya mbere muri Afrika, ijyashizweho n'aba Ethiopian baba hanze, harimwo abapilote baciye baje hamwe n'abagwiza tunga bo mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika gahirya kompanyi.
Yego.
Uno munsi ijya baraje mwumva iri irubaka kuri Nile. Ethiopia iriko irubaka kuri Nile.
Yego me.
Amatwa nsumira kandi vyose biranditse amahera menshi ariko yubaka ijya baraje na mahera diaspora. Babigenjeje gute? Bagurishije ivyo bita bonde de trésor basala Ethiopia bahanze bati tugira twubake, turafise umugambi wo kubaka baraje kuri Nile. Hakenewe amahera angana gutya, turagurishije amabonde trésor, uwifuza wese gufasha nagure. 90% y'amahera bariko barakoresha ni diaspora. Icyo nshaka kuvuga rero ku Burundi nuko habuze uno munsi imigambi n'imigambi irashe politike nyayo y'ukuri yotuma abarundi baba hanze bafatwa nk'abana b'igihugu bose hamwe atagucagura.
Aho nyene iyo muvuze ngo imigambi n'imigabo mugomba kuvuga iki?
Imigambi nuze politike, nshaka kuvuga imipolitike y'u Burundi igira iti reka tworohereze abarundi baba hanze bashobore kuzana imitahe, bazane n'abandi bagwiza tunga bateze imbere igihugu. Ibyo navyo ntibishoboka kuko ca giturire ugiye kugira umugambi mu Burundi guteza imbere bakwaka giturire, ivyo si kinyegezwa, birazwe. Ntuzeye atamahoro n'umutekano uriho nashobora kumfata mugwiza tunga ngo muje kwimaramaza mu gihugu, bashobora kumwambura tabutungane buriho, agateka kazizamundo katotezwa n'ibindi n'ibindi. Nivyo rero tugira mvuga nti préalable nivyo amahoro n'umutekano kuri bose, ubutungane butunganeza bose, kugwanya ruswa igiturire, hanyuma ni n'agateka kazizamundo. Nkundire ngaruke cyane cyane nariko ndavuga yuko leta ifise mu ruhara nini, ariko na twebwe turafise uruhara runini. Uti kubera iki? Mbeashe no bivuga gute? N'ibintu biteye agahinda nibyo maze imyaka myinshi, maze imyaka 30 ngaha mu Bubiligi, ariko muri iyo myaka 30 bigishoboka ko ngenda nagenda kabiri cyangwa gatatu gufasha mu Burundi gushyira mu 2015. Ikibabaje ni uko abarundi babahanze bubahuka bakagenda imbere y'abarundi n'amakungu bakavuga imvugo umenga imyaka ye bamaze hanze ntacu barahuye ntacu yabamariye. Kubahuka kuvuga yuko gukoresha ijambo leta mvyeyi leta ngozi ni ibintu biteye isoni biteye agahinda. Uti kubera iki? Iyo mvugo ni imvugo ikase cyane kuko leta zose zategezwa kuba leta mvyeyi, leta zose zategezwa kuba leta ngozi, ibitezwa kwirwa biravugwa mu majambo. Hanyuma ikibabaje ni ugusuzugura abanyagihugu. Uvuze ngo leta mvyeyi tuzi neza ko mu Burundi ahubwo abanyagihugu bonkwa na leta, aho leta ari gufasha abanyagihugu muraza amakuru iwe atangwa, muraza ingene abanyagihugu iwe aratotezwa. Ivyo vyose biteranijwe biraba, hanyuma umuntu yitwa ngo serukira abarundi baba hanze akaja kuvuga ngo leta mvyeyi leta ngozi ni ibintu biteye isoni, ibyo byerekana yuko badashira imbere ineza y'abarundi, badashira imbere ineza ya barundi bahanze, kuko aho kuvuga ngo reka mbyeyi reka nkozi, bari kwihagarara ko bakagira bati mbega ibyabaye mwaka uheze b'abarundi bene wacu baza gufasha hanyuma bakanga mukabangira gusubira inyuma, byagenze gute bijya bintu bizosubira, icyo tuma bidasubira ni iki, mutubwize ukuri ingene bijya bintu bitazopfa bisubiriye. Muti bakabwira bati mbega ko habaye amatora abarundi babahanze n'amatora yuko yagenze kose abarundi bahanze batatoye bijya kubera iki mwadukumiriye, muratwemere yuko bitazosubira. Ubwa gatatu, ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 rirakumira umurundi wese afise akaranga kagira kabiri, hariho amabanga adashobora gushingwa. Ni ibintu biteye isoni kuko no munsi kugira akaranga kagira kabiri ni advantage kuri ico gihugu. Iwa mugani mu Kirundi ngo abantu bosanzara na president ayishimira yuze mwarabikurikiye ejo bundi yuko abantu bosanzara. Hanyuma rero ibyo nshaka kuvuga iyo contradiction leta ivuga ati abarundi babahanze nimuze mufashe, ariko hatweze interes z'abarundi babahanze zigahonyangwa. Natanze urugero rutatu, abo rero bikavye ibyo biganiro baragwicaye ko bagiye gukoma amashyi gusa ngo leta mbyeyi, ariko iyo leta yafashe ingingo yo kubuza abarundi bari bagiye gufasha cyangwa bari bagiye kuramukanya gusubira iyo bavuye, iyo leta mbyeyi iyo leta nkozi ntiyemereye ko abarundi babahanze batora nk'abandi barundi. Iyo leta mbyeyi yashyizeho constitution ikumira abarundi babahanze kudashobora kuronga ubutegetsi cyangwa shaka kuvuga occupe certaines fonctions haute fonction. Ibyo byose murumva rero si ya leta mbyeyi si ya leta nkozi abarundi bahanze boja kuririmba no komera amashyi. Munyumve neza nshaka kuvuga yuko abarundi babahanze bakwiye kuba bashinga nahe bagahanura bagakebura iyo leta na cyane cyane ko bari mu mugambwe wabo.
Mere ngaho nyene mwavuze muti igice cyagiye yo kirashobora kuba ari gice coba cegamiye cyane ubutegetsi, ntimufise ubwoba yuko kindi gice ndetse mwavuze naco gice kinini nya cyane dushobora gusanga ejo mukoze ibikorwa bitandukanye tugasanga dufise diaspora zibiri?
Nubega nje navuze diaspora uko yubatse uko ingorane ifise nizo ngorane ziri mu gihugu, ariko nshaka kuvuga no turiko turatera imbere ku muti ku nyishu. Ica mbere coco nuko abarundi babahanze bokumva yuko ari devoir yugufasha igihugu cyatwibarutse. Je ndakunda kwivuga n'abanyeshuri nigisha bo bizyarona ndababwiza ukuri yuko jewe mfise ideni ku gihugu cyanyibarutse, aho ngeze nuko nize ku ikori y'abasogokuru ntegerejwe gufasha ibyo nshoboye byose igihugu cyanyibarutse. Ibyo niko ndabifata kandi niko bimeze. Iyaba rero abarundi bose twumva uko oye, cya mbere twogira n'ukuja hamwe tukarengera bya moko n'ibya politiki. Jewe ngiye ku kazi mvuye muhira nkaja ku kazi, amashyirahamwe yose ndimo ndayasiga muhira, ngiye ku kazi ngenda ndiribera ndibasha kandi ngiye kwigisha singenda ndi umurundi singenda ndi porte parole wa MAP singenda ndi diaspora burundi membre de la diaspora burundi de Belgique. Icyo nshaka kuvuga rero abarundi tubahanze tugiye kuvugana ibyerekeye Uburundi inge twobufasha twokwigora ibya politiki tukabyibagira, ubwoko bwacu tukabyibagira, kugira dushire hamwe ibyimviro imigambi n'imigabo irashe dusenyere ku mugozi umwe turabe ingene dufasha Uburundi n'abarundi na cyane cyane abarundi bantaho nyikora muratwari benshi. Ibyo tumaze kubishikako ntangeka yuko na leta yoba iriho yose, kuko murazi yuko leta zihinduka ariko diaspora zo kwamba, aricyo gituma abarundi babahanze twategerezwa kurengera ubutegetsi buriho tugashira imbere ineza y'Uburundi n'abarundi. Hanyuma rero ibyo tubishyize ko nuko fashe abo ibihumbi amajana 50 nfate ibihumbi amajana 200 bumvise uwo mugambi umwe wese agata andorar canke anero kukwezi kukwezi amajana 200 by'amayero murumva ko atari makeye ahumvuze anero irero rimwe hariho abotanga 10 hari abotanga 50 hari abatanga 100 hari abotanga 500 umwe wese ingene ubujya afise hanyuma rero tukiga ayo mahera ingene yokoreshwa naje mu mifuko y'abantu akaja gutunganya mu bisaka abarundi ba nyamcari yofasha cyane imigambi bimwe no kwita secteur social n'amashure tukagura nk'intebe amashuri yose agaronka intebe cyake kibazo kikavaho mu gisata cy'ubuvuzi murabona ivyikiza covid kikiro kiasa kinganda mu vyeke gufungura ivyo byose mu nyuve neza za préalable zagiyeho mugere ivyo byashoboka uyu no munsi nibishoboka kubera ari zo diaspora zibiri naho nagira nta inyishu nuko ubushikiranganje na leta y'u Burundi yokumva yuko uno munsi hari ikibazo muri diaspora ico kibazo naho gitewe na leta bumve yuko bo leyo leta yokwemera ntuzeye amashirahamwe yandi atari notanga karaburero jewe bo ndumwarimu ndashobora kumvikana n'abandi barimu bari hijya no hino ku isi tukagira ishirahamwe ry'abarimu hanyuma iryo shirahamwe rigaca rigira riti reka dufashe mu gisata c'indero abaganga uko aba engineer uko ariko rero ibyo byose hagaruka ahandi mu gihe leta ishira imbere umugambi wabo n'abanywanyi babo bakibagira abandi ibyo bizokunda mu nshaka nshaka kuvuga yuko mu gifaransa bavuga bati la balle est dans le camp ni leta iriho iteza kumva yuko idahinduye ingendo abarundi bahanze no kwidigadiga kwa bazogenda abesha abarundi ngo bazobakura muri nyakatsi ngo twavyumvise badasiguye iyo ayo mahera bazoyakura yuko yukubakira abarundi bose inzu atari nyakatsi ivyo rero nivyo bibabaje kubona abarundi bahanze bafata baja kuvuga amajambo nimwe navuga nti barahuye bike hanyuma rero n'amenyereza ngaho harabaye ivyigwa byatunganijwe n'amakaminuza byerekana neza ngo ngaha mu Bubiligi yuko abarundi biza amashuri menshi ari naco gituma abana babo baba bambere mu mashuri hanyuma iyo donc ni particularité ni yerekeye abarundi bere bize communauté rwandaise communauté congolaise na communauté burundaise une des caractéristiques des burundais nuko biza amashuri menshi cyane hamwe n'abakenyezi abagabo n'abakenyezi ico nshaka kuvuga nuko izo chiffres ivyo bitigiri nivyo na usanga mu bihugu bya OECD muri Europe barundi bashika 139 muri ivyo 139 caractéristique nuko bize amashuri ya kaminuza bafise n'ubumenyi na competence nyinshi cyane ivyo rero murumva ko aragahombo ku Burundi mu ncamake rero abarundi abo tuyaga benshi barifuza gufasha u Burundi mugabo babuze aho bahera kubera ivyo navuze vya leta kumira navuze ko ata migambi n'imigabo politiki irashe yotuma abarundi babahanze baronka ingene bafasha bimwe bishimishije
Nibera hari akantu mwavuze muti abarundi mu gice cha Burayi ni benshi kandi bose barize kibaranga ahanini inya n'ukuba barize amashuri kandi nabana babo kubera base bize nabo baca biga amashuri kandi bakaba baciye n'ubwenge bigenda gute none kugira ngo bo tutarinze kuraba leta ntibashobore kuja hamwe ngo bashobore kubanza gukora umugambi mutonya bonyene aho bari canke boshora gukorera mu Burundi bigenda gute kugira ngo ntibashobore kwegerana habura iki
sivyo twarabigerageje aho mu 2014 twagenda ni twagiye imokoboko twagiye dufise imigambi irashe ibiri iyo yose twaragiye turayisigura turahura n'abashikiranganje umugambi wa mbere nawuvuze wari umugambi twagomba gukorana n'umugwizatunga wo muri Hollande kugira dufashe abarundi ku isi yose bashaka kurungika amahera barungike ku mahera makeye kuko izi za Western Union n'izindi zaka amafre menshi uwo mugambi twaragiye turabusigura muri iyo somene muri iyo ndwi yahariwe abarundi na kane byose byanditse watwara post ico gihe niwe yaciye afata uwo mugambi araterura ariko hajya project imenywa n'uwayize bica birapfa post yaciye igomba kubigira urumva badufashe comme des concurrents tugira ingorane zo kuronka abo dukorana turaba bloki umugambi wa kabiri twari twateguye kwari gufasha mu gisata cy'indero mbere uwo mugambi narose na kanya kusigura muri iwacu ku site web ya iwacu biriko twafashe mu Burundi turarondera muri nzi za konkuru bakora baheza rezumanite turamenya amashuri ya mbere n'ya kabiri mu Gifaransa mu biharuro dufashe scientifique a scientifique de lettre moderne tutarusaba babari mu batakarore mu biharuro yaruwo kuri Saint Esprit na Petit-Seminaire de Kanyosha tubwira tuti nimuje hamwe ibyo mwigisha mubishyire hamwe hanyuma mubiturungikire twebwe tuzoca tubiha abarimu babiri cyangwa batatu bigisha ibyo biharuro nyene barabe bongeremwo ama exercice kugira tuce tubaha cyo no kwita syllabus teguye neza twebwe nyene muri uwo mugambi tuzoheza tuzi multiplier ahari scientifique a hose bigishe bimwe bakore imyimerezo imwe ibyo bikazotuma yuko ubumenyi butera imbere ibyo twa twafashe ibisa indwi twisunze ingene inyigisho zari zitunganijwe bijya bya lettre moderne scientifique a na scientifique b ibyo bivyigwa twa twashizemo ikigo cya informatique kuko twagomba ko abanyeshuri bose baheza amashuri yisumbuye bazi neza gukoresha ordinateur uwo mugambi uko ndawusiguye niko twagiye kuwusigurira umushikiranganje w'imigenderanire niko twagiye kuwusigurira umushikiranganje jejwe indero mu Burundi yari umupfasoni ico gihe gahiro erega batubwiye bati mwagize neza duherere uwo mugambi tushire mu ngiro turabwira tuti twebwe icyo twifuza ni ukuja mu ngiro mugabo twamariye kuba twebwe twabuteguye nivyo turawubaha mugabo muraraba ingene tukorana haheze nk'amezi nk'atatu je narose kete rivuye aha mu Bubiligi abafashe Burundi basaba ngo nje mu consultant mu kuja kuraba ingene umuntu yofasha muri uwo mugambi nsomye neza ibyo bita terme de reference wari wa mugambi twari twarateguye ndabwiza ukuri ndi ibi bintu ndabizi ibi bintu byateguwe na diaspora Burundi de Belgique jewe sinshobora kwemera kuja ku consultant kuko ndoba ndiko nisamburira ko association yanje bo mu ntamake ubwo niburenda kweretse yuko abarundi bagomba gufasha ariko babura abo bakorana hari ikibazo niya cyane cy'ugutwara amaproje kwitira amaproje biba mu Burundi twebwe rero ico gihe twarakomye amashyi tuti cyo twifuza twagomba gufasha Burundi ariko uwo mugambi ntawe bashyize mu ngiro bari amahera harabaye amaformasiyo y'abarimu nibyo ariko nta kintu kinini iya kuko ibyo twifuza yuko akanovera mu nyigisho gahinduka kasubiye inyuma hariho n'ibindi rero byinshi umwe wese akora ku giti cyiwe batiriwe baraja hamwe cyangwa bakabigirana n'abandi mu ma association matoyi hari ubu rero ni byinshi ico gihe twaja muri yondwe hariwe abarundi b'abahanze twarerekanye ivyakozwe n'abarundi b'abahanze akarorero natanze twatanze ntuzeye group de press watch kabura he yari muri diaspora ama atahuka na projet arashobora gukreya ya group de press watch ico gihe yari afise abakozi bashika 40 ariko murabona ko yatayakomoka kubera ubutegetsi butameze neza hariho nabandi benshi bari baratashe ariko basubiye kugaruka kubera bimwe navuga bimwe nita préalable atabiriho mu ncamake rero abarundi bariho bifuza gufasha kandi bagiye hamwe mugabo bakabura aho bafatira kubera leta iri hitaborohereza canke ibanyaga imigambi yabo izo nizo ngorane ziriho
mwavuze muti leta ntiborohereza wumvirije abari muri yakoraniro baravuga bati kumbure namwebwe ushobora gusanga ari politike ituma mutitabira ibyo kugwa kobera kumbure mwoba mufise ishaka ryo kuja muri politike niko bimeze cyangwa barahuguza
icambere cyoco kuja muri politike sibiri kugwa ahubwo ni ciza cyane kuko ntushobora guhindura igihugu ugiteza imbere politiki itameze neza Ibyo rero ni uburenganzira bw'umuntu wese kuja muri politiki. Mu bwangashatsi. Ikibi ni kubivanga n'ibikorwa. Nimwe navuga yuko muri diaspora, umurundi wese ari muri diaspora ashobora mugambo wiwashatse. Ariko hageze ibyo gufasha igihugu muri cadre ya diaspora, ibyo by'imigambwe cy'ama competition cyangwa ama rivalite n'iki tukabishira uruhande, nika karoro natanga je ngiye ku kazi, ibyo ndimo byose ndabisiga muhira, ngiye ku kazi magiye ku kazi nkakora ibijanye n'akazi kanje. Mu ncamake rero sinibaza ko yuko ari politiki yonona, ahubwo ni leadership y'abatwara batazi, kuko ari politiki mu bihugu byose ari zagana Rwanda ari Ethiopia imvukira zaho zagira politiki mugandi kibuza yuko bafasha igihugu. Mu ncamake y'ingorana hiri ni ibintu bibiri, ni leadership irresponsable, de ni manque de vision. Kuvuga imigambi irashe. Uburundi burakinye cyane, burakinye cyane, amadovize muranze ko atayariho, bwaciye mu ngorane, hari hakenewe icyo no kwita vision. Iyo vision ni imigambi n'imigabo yo gushyira Uburundi sur la voie de développement.
Liberato, tugana ku musozo, mwatanze akarore muvuga muti abarundi barashika ibihumbi 450, muravuga muti hamwe abantu boje hamwe ari abantu ibihumbi 200 bagatanga idolari imwe byo bihumbi 200, haburi kino none ubwira ngo nk'icyo gikorwe ko leta uno munsi yari ejo hazozi yindi, ariko diaspora mwabuze mwebwe nyene kwigumaho, haburi ki kugira ngo batange iyo endolare byibura hagurwe intebe cyangwa bubakwe ishuri imwe nka bimwe twabona byo muri rihare kugira ngo kumbure bajye abana diaspora ibaruhurire.
Kibuze ni inzego z'igihugu zokorohereza abo bagiye hamwe.
Ariko none garipera inzego z'igihugu zirashika hiyo muri diaspora ko nk'ubu dufate mu birigi nimba muri 10,000 cyangwa 20,000 mushize hamwe idolari imwe mukagura intebe leta yabuza ko muzishirayo.
Neza cyane. Usigura gute ingene abarundi bagiye Burundi bababuje gusubira inyuma? Nshaka kuvuga yuko ingene Burundi butwawe no munsi ndibihumuriza na gatoyi. Mbega ayo mahera tuyatanze ntagakarorero ubwiye Burundi abasubira abagiye Burundi uno munsi mu ndege bavuga yuko utwaye amahera amadovize ategezwa kuyadeklara. Ibyo bivugwa mu ndege igiye Bujumbura, jewe ntahamwe ndabyumva ndege zija yuko un voyageur a déclaré ma devise atwaye. Icyo nshaka kuvuga ni uko ingene Burundi butwawe no munsi nta butungane buriho, nta garanti yuko amahera dushoboye kuyegeranya. Twokorana nande ko mbona byose biri kontrole, twokorana na société civile. Iyo société civile yo kwemera ku gitsure cya leta, leta nikigira ati zana tubikore, twebwe duha amahera, dukeneye amahera. Muri icyo gihe ruba rero cyabigorana. Mu ncamake icyo nshaka kuvuga ni uko tutazi neza ingene ayo mahera azokoreshwa, ingene intebe zizogugwa, ingene nabo tukamenya ibikenewe, tukamenya intebe zikenewe mu mashuri yose, hanyuma tugashyira uburyo hamwe izo ntebe zikagugwa, tukamenya neza ingene zitangwa. Nta murundi n'umwe azokwemera gutanga n'ahari makeyi ari anero. Ariko rero nyumve neza, hari abo tumaze kubiyaga kandi si bake, bose barifuza vrema gufasha kurya kibazo cy'intebe. Ni ibintu biteye isoni kubona ariho leta abana bakiga nk'uko mbere sinzi ko ariko biga, kuko tuje nciga twari dufise intebe n'amarangi n'iki byose, twari dufise pipitre naho tubika ibintu. Ni birya bintu birateye agahinda, ariho benshi bagomba gufasha. Aho bihagararira ni ubutegetsi buriho buzokwemera koko yuko izo ntebe zigugwa. Nibyo bibazo biriho. Ariko rero icyo navuga ni uko nk'uko nariko ndabivuga, hariho abariko ariyumvira kuraba ingene ibikenewe, hanyuma kuraba ingene bofasha, ariko badafashije leta ntigire ngo duhe ngo tuzozigura. Nicyo kibazo nyamukuru kihari. Birababaje cyane. Hanyuma rero nibyoroshe kubwanje yaba nahanura bakumva za player arabe zuje imbere amahoro n'umutekano.
Dusoza iganiro cyacu, mwebwe aho nyene kuri zo préalable mwariko muravuga, murafize icyizere ko impande zose, ndavuga uruhande rwa leta, uruhande rwa diaspora, bigaragara yuko isa n'irimwo imice ibiri, muce wemera ubutegetsi n'undi muce uri ngaho oye urindiriye ko mbure ko ibintu bihinduka. Murafize icyizere yuko bose bazokora ibikenegwa kugira ngo koko diaspora, novuga abarundi bari hanze, bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu.
Uno munsi biragoye n'abambeshe kubera izo mvo za politike, ariko bitebuke bizoshoboka. Icambere coco novuga n'uko abarundi baba hanze barafite des intérêts communs, bategerezwa kugwanira ivyo ko biraba abarundi baba hanze. Nabidondagwe natanze ubururiro ibintu bitumvikana yuko abarundi baba hanze bemera ko bende wabo bagenzi babo babuzwa gusubira mu bihugu bavuyemo n'igihugu cabibatse. Ivyo o n'ibintu biraba abarundi bose baba hanze, kandi ivyo nta numwe yobihakana. Turafise uburenganzira bwo kuja mu matora, ivyo o nta murundi numwe aba hanze atobishigikira. Iya constitution iriho itegerezwa guhinduka, abarundi baba hanze nta mwana n'ikinono, turabarundi 100% nawe ufise akaranga. Kandi uno munsi ivyo n'ibintu, la terre est devenue un point, la planète c'est vraiment un point, dushobora gukumira umurundi ngo kubera afise akandi karanga. Ivyo biteza guhinduka. Ivyo rero abarundi baba hanze bateza kuvyumva, tukaja hamwe kugira turabe izo droits zacu tuzigarukane. Ica kabiri twogira ivyo tumaze kuvyumvikanako, turafise de devoir envers, kumwe nabivuga yuko umurundi wese aba hanze yateza kumva yuko afise dette morale envers Burundi. Arico gituma twoja hamwe mbere mbone hakaryo kubutera kamo abaja kumviriza ikiganiro yuko n'ibintu byoroshe cyane kwitunganya. Gute twebwe amubiri twaragiye hamwe turitorera inzego zitorongoye aha mu Bubiligi, nibyo abarundi bose ntibitabye, ariko izo zego zabaye mu mugaragaro kandi muri demokrasi nyakuri. Mu bindi bihugu hari ibihugu bimwe bimwe nka Suwede babigize uko, mu Bwongereza babigize uko. Novuga yuko mu bihugu byose dusimwa abarundi, za Canada, za muri Amerika n'ahandi, za Australia, boja hamwe bakiga ingene bitorera abaserukira muri ibyo bihugu. Hanyuma rero abatowe baje hamwe batorane entre kugira bashike ku nzego ziserukira abarundi bose bahanze bivuye muri demokrasi. Icyo dushimikira ko nuko muri ico gikorwa abegamiye umugambo uri ku butegetsi, abatawegamiye bo kwitaba ayo matora, kugira cya kibazo cy'ubudumbidumbi cya diaspora zibiri tugikureho. Abo begamiye ubutegetsi batowe bice muri izo nzira, nta kibazo bagatoye, nta murundi n'umwe azobihakana. Mugabo ico twanse kandi abarundi bagaya bose abo oye mumva ko yitabye 500 gusa, nuko baje Bujumbura abantu bari kurushe, hanyuma agaca bitorera bitwa ko baduserukira twese. Ivyo oye tuba mu bihugu aho demokrasi yasasagaye, nta numwe yovyemera. Ariko gituma hari ubwo budumbidumbi. Mu ncamake rero habonetse une bonne volonté, ico kibazo twogitorera umuti ku neza y'Uburundi no ku neza cane cane y'abanyagihugu, na cane cane bantabonikora barakeneye yuko twebwe twaje gupagasa iburaya canke n'ahandi mu bindi bihugu, barakeneye yuko duterera agacumu k'ubumwe kugira Uburundi rurangwemwo iteka n'itekane, butere imbere. Ryaragi basogokuru baturaga bati Uburundi harangwa intahe, harangwa ubushinga ntahe, harangwa amahoro n'umutekano bwa Burundi bw'amata n'ubuki, tubwubake twese tubwiyamwe. Nivyo rero niyo mpanuro noshikiriza bariko baratwumviriza, bakakama ndabateye nabo nyene baronka karyo ku bakoresha ubundi buhinga ari ku marezo sosio, boshobora guterera tukaraba ingene torero inyishu iki kibazo cy'ubudumbidumbi, kugira natwe twitere iteka amateriteka Uburundi bwatwibarutse.
Murakoze cyane. Ni no kuri izo mpanuro nziza zisaba abarundi cyane cyane bari muri diaspora, abarundi bari hanze bwo kwitorera indongozi zibarongoye bwo kuja hamwe bakagira imigambi myiza imigambi yoshobora gutuma igihugu cacu gitera imbere anatera kamo leta kugira ngo ishobore gukora ibishoboka byose kugira ngo abo barundi bari hanze boroherezwe bashobore gufasha igihugu cacu catwibarutse kanatsinda umugani waguha gasore I Burundi buradukeneye twese uko turi abarundi twese turakeneye kugira ngo igihugu cacu gisho wari gutera kije imbere naha rero ndangirije ikiganiro cacu nshima cyane nshimira mwebwe mwariko murakurikira cyane cyane nshimira umutumire wacu professeur Libera ntibashira kandi ndamukengurukiye nkengurutse kandi interano zawe
mwakoze cyane kuntumira nejo mungeneye nimuze mwitinye ndagerageza uko nshoboye kugira bitabe nkuko nabitavye abashimiye n'abatwumvirije benshi barafise nimero yanje cyangwa address email abifuza ko tubandanye ikiganiro tutuyaga kuri ikiganiro ivyere bitwerekeye ko biyaga tukishije muri izo nzira murakoze cyane kuba mwandumiye nejo muze mwiti
murakoze cyane professeur nibutse bariko baradukurikira yuko Libera ntibashira kandi ari umwarimu muri za kaminuza akaba kandi yararongoye diaspora yo mu Bubiligi naho rero ndangirije kiganiro cuno munsi ndabatumire mu kiganiro akari ku mutima cyo ku munsi wa mbere uza shimye chantaye niragira twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma ariko aratuma amajwi abashikira atangorane ndabasezere ndababwira nti gira Uburundi igihugu cacu igihugu ciza igihugu c'amavukiro igihugu twese dukunda kandi tubwirizwa guha umutima n'amaboko nkuko tubiririmba muri Burundi bwacu na gahwane
umviriza kari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro Mukari ku mutima barundi baserura kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kunchika